take ce ki mun uzuri baby idan ba bike na ran sai bazan ƙara numfashi ba.